nera monde aka matua matope kila ti a paruru mai ana kama waki atu ki te haiora tu uono atu vai ma te tere mu ki te kukoko o ngā tipuna te pare pukoto makakanui a te aha tai ki makaurangi te une tu o pare tahi nā via peke te kōrero a tu roa e hoki ki te kuku a tō matua e hoki ki te kuku a tō tipuna e hoki ki te kuku a whakatau he tapu, he tapu, he tapu hoki an e hoki ki te kuku a tō matua e hoki
Hey, tapu, hey, tapu, hey, tapu, hoki au.